wanikeza uthando
lwakho
uthi
Jesus when he was crucified
xa uYesu wayebethelwa
when he was beaten
xa wayebethwa
that is why he can't produce hatred
yingakho engakwazi ukuqhawula
noma bebembetha kangakanani
no matter how they
beat him there was no way Yoba angathuma isiqalekiso
konke indlela